Iyimwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Hashize imyaka 27 wari perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye yishwe. Ejo mu Burundi baramwibutse.
Ikabe akadyoke ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye impano nziza ya demokarasi.
Uyu ni Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa, arikepiskopi wa diyosezi gatolika ya Byumba mu Burundi, wayoboye igitambo cya misa yo kwibuka nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye. Naho Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda azafungirwa irahe mu Buholandi mu gihe cyose cyo kuburana urubanza rwe. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise.
Urakoze Geoffrey. Muyavugwa ku karere, abagenzi hamwe n'abavukanyi ba nyakwigendera Kizito Mihigo bariko barasaba ko hoba itohoza ryigenga kugira haboneke inyishu cyamwishe. Vuga kandi ko igipolisi gitatanze ibyemeza bifadika cy'ibyo cyashikirije. Mihigo yahawe agashimwe mpuzamakungu kitiriwe Vaclave Havel ku buhinga bwiwe bwo kwihangira aba uwa mbere ku isi mu baharanira uburenganzira bwa muntu. Ahawe ako gashimwe yaramaze kwitaba Imana. Gary Kasparov arongoye umuryango wita ku gateka ka muntu Human Rights Foundation wahaye agashimwe Kizito Mihigo mu kwezi kw'icyenda guheze, avuga ko aka atari akaryo ko kugandarira Kizito ariko ari uguhimbaza ubuzima bwiwe, ubuhinga bwiwe bwo kuririmba hamwe n'umwete yari afise wo kubaho ubuzima burangwa n'ukuri. Nawe Delphine Uwituze yahoze ari umugenzi wiwe yavuze ko banezerewe kuko isi yose ishima ibikorwa nyakwigendera yakoze. Uwituze yarokose jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Yavuze ko gashimwe Kizito yahawe kazoshigikira intumbero yari yarihaye y'amahoro n'ubwigenge bw'abanyarwanda. Mihigo yapfuye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri inyuma y'iminsi ine ahagaritswe n'igipolisi hafi y'urubibe ruhuza u Rwanda n'Uburundi. Igipolisi cyamwagirije ko yagomba kujabuka umupaka no kujya kwifatanya n'abaruberi. Raporo yasohowe n'umushikirizamanza mukuru w'u Rwanda yavuga ko urupfu rwa Mihigo rwatewe n'uko yabuze impemu kandi yatowe yimanitse akoresheje ishuka. Lewis Nduge, umuyobozi wa Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika, yavuze ko yavuganye na Mihigo mu minsi y'imbere y'uko afatwa. Mudge yavuze ko Mihigo yari afise ubwoba bw'uko ashobora gufungwa acatangura umugambi wo guhunga igihugu. Yavuze ko iyo raporo y'ubutegetsi yuko yiyahuye iteye amakenga. Papa Francisco, umwungere wa Ekleziya Katolika, yasabye ko abakundana bahuje ibitsina bo kwemererwa gushingirana byisunze amategeko. Aya makuru yashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ryegukira Ekleziya Katolika CNA. Yavuze ko abo bantu bafise uburenganzira bwo kuba mu muryango nk'abandi kuko nabo ari abana b'Imana. Papa Francisco yavuze ko hakwiye gushyirwaho itegeko riha abakundana bahuza igitsina kubakana bagashinga urugo nk'abandi, ati icyo gihe bazoba bakingiwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umurwi washinzwe muri Kenya kugira uhuze abanyepolitike ejo kwa gatatu warashize ahabona ibyohindurwa mu ibwirizwa shingiro, harimwo gushyiraho ikibanza cy'umushyikiranganji wa mbere kugira indyane zishingiye kuri politike zitorerwe umuti imbere y'amatora yo mu 2022. Iyo raporo yari imaze imyaka ibiri irindiriwe yahawe Perezida Kenyatta hamwe n'uwo batavuga rumwe mu nyuma yahavuye aba inshuti iwe muri politike Raila Odinga. Iyi raporo irimo icyofasha abanyakenya kugira hakomezwe ubumwe mu gihugu no kurinda imvururu hamwe no gucanamwo gukunda kwibonekeza inyuma y'amatora. Kenyatta ntiyemerewe kwitoza mu kiringo cya gatatu mu 2022, ariko kubona ariko arihutisha izi mpinduka afatanije na Odinga cyateye amakenga bamwe ko abo banyepolitike baba bariko bararondera ingene bugabangana ubutegetsi inyuma y'amatora. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ejo ku gatatu ko yizigiye ko Sudani igiye kuzokwemera vuba ko Israeli yitwa igihugu. Ni mu gihe Amerika iriko iraraba ingene ikura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Pompeo yavuze ko Amerika ikeneye ko igihugu cyose cyemera Israeli nk'igihugu cigenga mu butaka bw'Abayahudi bufise uburenganzira. Yabwiye abamenyeshamakuru ko yifuza ko Sudani nayo yobigira n'ingoga kandi yoyigirira inyungu. Sudani yashyizwe ku rutonde rw'abafasha iterabwoba mu 1993 inyuma y'aho Omar al-Bashir yakiriye uwashinze umuhari w'iterabwoba al-Qaida Osama bin Laden.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi ahwejo bazirikanye imyaka 27 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe mu misa yo kumwibuka. Umushumba wa Arkidiyosezi Gatolika ya Bujumbura Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa yahamagariye Abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya Ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru.
Ibirori nyamukuru byo kwibuka Melchior Ndadaye byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura naho yiciwe. Nkuko yari umukatolika byabanjijwe n'imisa yasomewe kuri Paruwasi Saint Michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho. Musenyeri wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye Ubusa yavuze ko Ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na bene co. Yashimangiye ko hategerezwa kubaka ku Burundi bw'iteka buzinjyane n'ukwama abantu basubiranamwo.
Imana kongo bandanye haboneka abantu b'intwari nkawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka Uburundi bwacu bubu bw'iteka buronka amahoro amahoro ahagaze ku butungane. Tugomba kubaka Uburundi bw'iteka kuri bose buzira akarenganyo buzira agasuzuguro ugutotezanya n'ubwicanyi.
Musenyeri Banshimiye Ubusa yibukije ko Ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramo abarongora biciye mu matora meza. Niko kuvuga ko ari igihe cyo kwisuzuma kugira ngo Abarundi bamenye n'ibiragiryo ryaragendewe.
Nikabe akajyo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokarasi ihagateka bose ihereye ku gusondera ku sakramu intwaro yubahiriza bose mu byo barekuriwe intwari idakumira intwari arenganya intwari idatoteza. Bo turiko turaninahaza Perezida Melchior Ndadaye nk'igihugu y'u Burundi mbega mvubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadutera yosanga twatindiye aho turi nk'isekuru canke yohabasanga yibwira ko twasubira inyuma nk'ibirere.
Izo bibazo hejuru rya Amerika ryabajije bamwe mu banyagihugu y'u Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero. Abenshi bemeza ko akarangamutima ka Ndadaye kajanye nawe.
Mvutse ngo demokrasi yavutse iracariho canangura kwibaza nimba yoba yarabayeho sinovuga ko yoba igihari nkuko byategerezwa kugira uhabwe ikintu hariho nabibonye nanje byaranshike ugiye gusaba ijambo bakabanza kukubaza uri muri system uri mu mugambye
unye umuntu aravuga ibyo yifuza kandi arashikaho yifuza mu gihugu cyose cyo Burundi iragi ryandadaye ubunyerira kurikizwa ari mu kazi ntukumigwa
irababaje cyane kubona ibyo yagwaniye ibyo yadize tutigeze tubishikako jeho kubganje mbona Burundi butigeze guhinduka yagwanije n'ubu nibyo bikihari nibyo tukibayemo usanga Burundi ari bw'umugwi mutoyi waba ufite mu minwe
ndaye yipfuza ko abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu ijye no hino ubwicanyi buraba abanyuruzwa akanyuruzwa hama bakabura irengero
icyo mere ni byinshi bicaye ngaho ntiwobona harimo n'abagiye gusaza bagapasiyona atana kazi bigeze bakorako ubukene n'inzara biri mu kutwica nuko biratandukanye cyane ibyo unye nakuronka ngo nakazi katabaye ka mwana wa mama ibiturire niko kuko nta kayagwa demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo ndadaye yipfuza
ibiturire biriho ubushomeri buruzuye kandi ukazo sanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi kubyerekeye ubu birateye agahinda namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza u Burundi atari ko biri
mukurinda impinduka mukurushira hamwe avode y'impfuvyi n'abafakazi babubahwa bicanywa na ndadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana vy'ukuri c'ababo bazize no guhana bakoze amabi mu bitandukanye ajyarahisha aki
ubwo bwicanyi bwose ntawuramenye ngo nyezina ya bwa mbere no kumenya ukuri kubyabaye ubutungane buzakurikira niho hazoshora kuba ukunwana nyakuri abakoze ayo bacigwa imanza hanyuma duhariranire twese dukeneye kubana umututsi yarapfuye umuhutu yarapfuye gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze kubera iki badahanwa
Melchior Ndadaye yishwe afite imyaka 493 nyuma y'amezi atagera kuri ane ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi kandi barabasirikare babukuranye ko habanje kubihirikwa ry'ubutegetsi ariko atamarasa sesetse ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa Ndadaye bwahitanye abantu barenga 300,000 nk'uko ni yabisiguye Eloge Urikane
urakoze Eloge Willika neza tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka Frodebu akanaribera umuyobozi wungirije muri iki gihe aba mu Bubiligi Fidel Niyongabo yatangiye amubaza uko yibuka itariki President Ndadaye yiciweho
ko umwaka utashe twamatwibuka iyo tariki kuberako ari tariki ibagiranwa mateka amategeko y'igihugu kuberako icyo gihe isi yobamye aho abansi b'igihugu bagandaguye umukuru w'igihugu hanyuma bakamugandagurana n'umukuru w'inama nshinga amateka Ponciano Kalibwami bakamugandagurana n'icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka Honorable Jules Bimazubute bakamugandagurana n'umushikiranganyi w'intwaro yo hagati Juvenal Ndayikeza bakamugandagurana n'uwarajejwe igendereza umushinga ntahe Richard Kumwami hanyuma babura amatari batatu munyuma barishwe wa Gitega wa Karuzi wa Bubanza n'uwa Kirundo munyuma urumva abadepite benshi barashwiragira abandi baricwa urumva icyo gihe demokarasi yari yamaze gucika umutwe Burundi buratatana dusubira kwiyunga kugira ngo turabe ingene demokarasi itagenda kagirire ari nacyo rero cyavuyemo ingene twumvikana n'ubutegetsi bwa Iprona bwari bwatsinzwe mu matora turabe ingene twosubira kubaka igihugu habibyara ry'amasezerano ya Arusha rero iyi tariki iratwibutsa rero ibyo bintu byose tuba twagaciyemo aho twibuka akahise akubu n'akazoza ka demokarasi mu gihugu cy'u Burundi
iyi tariki 21 ukwezi kw'icumi ukwibuka urupfu rwa Ndadaye umunsi w'imbere yaho ihuriranye n'uko hari abantu batari bake basomewe imanza kuri dosiye ijanye n'icwa ryiwe bagirizwa ko babigizemo uruhara iyo ngingo ya sentare ntayinyuzwa mu Burundi ngingo mwayifashe gute
twebwe ku bwacu iyo ngingo n'ingingo tufata twishize mu kiringo turimwo cha politike kobera ko hari haize imyaka 15 umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi kandi uwo mugambwe warigeza no gucudika nabo bariko baracira imanza none ubu uho habaye iki kuryango bahindure iyo nyifato uyu munsi ico ni cyambere ica kabiri nuko dukurikije ingene ibintu biriko biragenda nuko uyu munsi uyo mugambwe watanguye kuvyura mu dosiye araheze imyaka 2-3 wari wifuza yuko iyo dosiye ivyuka bategura amatora mu kwezi kwa rusama mwaka 2020 kuryango barabe ingene abantu babahutu bo bemera bati barya abantu barakomeye n'imanza zari zarananiraje barazubahutse no kuvuga nibo bantu banyaye mugabo bibuka gutora igeno isure yagurutse kubera ko abanyagihugu ntibabatoye ibyo byose bakoze kuryango babareshe kuzura bapfuye kugira mwe nizo manza sivyo byatumye abahutu bacu babakurikira ngo babemere ku nguvu kubera ko baciye babona bati ko ari ibyo bakoresha ku mvo za politike hanyuma icyo gituma rero twe twifuza ko izo manza ziza atamuntu ashobora kuvuga ngo waciwe mu gihe cya politike kitari cyo twifuza yuko izo manza zoza mu by'ukuri abarundi bose baratashe hari amahoro mu gihugu abarundi bashobora kwishyira no kwizana mu gihugu cy'iwabo hanyuma bakazana izo manza abantu bakaburana barondera bababuranira bakabarondera mugabo atari ibintu bacu bakwegera ko mu bijyanye na politike twe gucyo nicyo twifuza na y'ubu kuzanira urubanza bakaruca mwene uko siko duca twumva ko ari byo kubera ko dusanga turi mu gihe cya politike kimeze nabi
ego muri make cyane mu kurangiza ni irihe ragi mubona abarundi bogendera ko rya nyakwigendera president Dadaye muri make
iragi rya mbere uko Dadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambi wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe yaje arondera ineza y'abarundi gushikaho abizira akabipfira iryo niragi rihambaye cyane cyakabiri nuko yarusigiye iragi rya demokrasi demokrasi yarongera ko kandi akavuga ati muri demokrasi abantu babwirizwa kungana imbere y'amategeko bakangana n'imbere y'ibyo leta iha abantu bafite uburenganzira basumanya kubera ubwoko kubera intara kubera imiryango kubera n'ibindi
Frederic bamvuga inyumvira mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo kwibuka icwa rya president Dadaye bihurirana no kwibuka icwa ry'abana bagera ku 150 mu ishuri ryisumbuye igikibimba mu ntara ya Gitega aho ni mu Burundi nanone ku nshuro ya mbere leta yabujije ababyeyi babo bana gukora imihango yo kubibuka iyi nkuru turagezweho na Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda
igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icumi uko mwaka utashe Uburundi buribuka President Melchior Ndadaye yagandaguwe kuri iyo tariki amaze amezi 3 gusa twara Burundi. Kuri iyo tariki kandi imiryango, inshuti n'abagenzi be namashyira hamwe haranira gateka kazina muntu baribuka abanyeshuri barenga 100 bo mu bwoko bw'abatutsi bo kwishuri gisumbuye rya Kibimba bishwe baturiwe n'abari bajejwe kubarera kwibubu bazira urupfu rwa Melchior Ndadaye aho kwibubu hache huba kwa ichibutso mwaka wihumbi wibiri. Uno mwaka, kunchura ya 2007 yo kwibuka babo, iyo miryango nayo mashira hamwe ni yemerewe kuja gukurikiza uwo mugigwa. Bwana Matari w'intara ya Gitega, yasiguriye abajejwe gutunganya ugo rubanza kuri uno wa kabiri, nkuko Mushano Terence ari muri abo avyemeza ko kubera imvo z'umutekano icyo gikorwa kitazoba. Terence Mushano, icegera cy'urongoye ishyirahamwe ase genocide Chirimoso, amenyesha ko bari baranahejeje gusiga icyo cibutso ati kubona bora matara bamenyesha ko yafashe iyo ngingo ku mvo z'umutekano kuko icyo kibanza cegereye cyane aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuka akunze no gushikira ari imvi idafashe namba mushanati biraboneka ko ari amacakubiri
ntawo buza abantu kwibuka babo cyane cyane iyo bishwe bunyamaso atacyo bazira murazi neza bajya abanyeshuri kwabyeyi bari babarungitse kwikwiga kandi bakabaragiza leta iyo leta rero niyo yari kwiye gushigikira abana ababyeyi abandi bacitse ku icumu n'amashira hamwe nkiri ase genocide n'ayandi mashira hamwe yipfuza yuko mu Burundi hobo kuri hakaba ubutungane maze abarundi bakabona gusubiza hamwe amahoro akakagarutsura kasasagara aramahoro ataramahorerane
abanyagihugu baganira na radio ijwi rya Amerika bo mu gisagara cha Bujumbura na Gitega babona ko ari bitera soni kwankira ababuri ababo mu kibimba kuja kubonamira
je ku bwanje mbona bari kubareka bakarira babo kuko bababuze batabanse byari bibondo byabo byari byarungitswe ku ishuri ariko ntibagirirwa amahigwe yo gusubira mu mihana abavyeyi rero bo bareka bakarira hamwe bakagarukira ku babo
nira kumutemere kabisa ibintu bibabaje kose kuko nta muntu ashobora kuza umuntu aje kwibuka uwiwe kuba rugusubira kumukomeretsa nanari ibikomere biba birazimangana kandi rero ibi bintu ni ngendo mbi cyane ni ngendo igayitse gose abarundi twari dupfuye kumenya yuko igihugu cacu ari igihugu ca twese umenga iki gihugu ni igihugu c'abantu bamwe umenga iki gihugu c'abantu abana bariya bamwe gusa no kumenya yuko iki gihugu tugisangiye
jewe ndibaza yuko umutekano wabuhari wabukwiye kuko n'umukuru w'igihugu aheruka kuvyemeza yuko umutekano kwiye mu gihugu cy'u Burundi je nibaza yuko atashingiro byo abifise jewe ko ndabibona nibaza ko ari kimwe cy'ubwoko cyaba kikibandanye
mu gihe kuri no wa 19 ukwezi kwa 10 sentare na inyuzwa yakatiye abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye bamwe gufungwa umunyororo wo guherayo harimo n'uwahoze atwara Burundi president Peter Buyoya abandi bagakatirwa imyaka 20 umwe mu batuririwe aho mu kibimba akarokoka kugeza n'ubu inkovu z'ubushe zitarazimangana yamenyeshije radio imwe isamiranira mu Burundi ko atacizera afite ubutungane bwa kino gihe ariko akizera ko ibintu bizotinda bigahinduka
icizere cyo cy'ubutungane no vuga yuko uno munsi biracagoye biracagoye kuko habaye amabi menshi mu Burundi kuburyo nivyo vyacu nyene vyagiye muri bimwe numanume ugasanga bamwe hari abagirizwa ibi abandi bagirizwa ibi baja muri vya bintu byo kumvikana rya ati wewe ntuvuge vya bindi nani simvuge vya bindi twibanira uko nico gituma rero tuguma tuburindiri kuko gushika no munsi nta butungane no vuga yuko umuntu yovuga ngo hari ubwo yizeye ubunyene mugabo isirahinduka kanatsinda twaguye ku ishuri twaturiwe n'abarezi umva twaguye mu maboko ya leta nico gituma leta rero yashaka kugira ko ishoboye kugira dutunganirizwe duhozwe nibaza yuko tubutungane buzoboneka ntawo kwihebura gose mugagushika uno munsi nta butungane tuburaboneka kandi ntabwo twizeye
mwamenya ko abantu batandatu harimwo umuyobozi w'iryo shuri ryisumbuye rya Kibimba Firmato niyo nkenguruka baciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'1997 kandi koko baricwa igihano cavuye gifutwa mu Burundi abandi bagirizwa ubwo bubisha bwo mu Kibimba baridegemvya nkuko abarokotse babivuga Desiratunga Imana Kigali ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urakoze Desire Hatunga Imana tubibutse ko umuryango witwa AC Genocide Canada nawo unenga icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kubuza babuza abana babo mu bwicanyi bw'ikibimba kubibuka mu itangazo umunyamabanga w'uwo muryango Emmanuel Nkurunziza yasohoye aravuga ko kubuza ababyeyi kwibuka abana babo ari ukubica urubozo urwego MICT rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gufungira Felicien Kabuga Ilahi mu Buholandi aho kujyanwa yarusha muri Tanzania mu gihe urubanza rwe ruzaba rugikomeza umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felicien akurikiranywe ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 Pierre Claver Niyonkuru arakomeza
Umucamanza w'ugwego MICT gwasubiriye Sentare Mpuzamakungu ziri mu TPR yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda yafashe ingingo ko Felicien Kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri Irahe mu Burundi aho kujanwa yarusha muri Tanzania nk'uko umutayi wa mbere kumurondeza no kumufata wabivuga. Kabuga Felicien umusaza w'imyaka 87 nk'uko yabibwiye Sentare iri pari mu Faransa aheruka gufata aho nyene I Paris mu kwezi kwa gatanu guheze ari naho gushika ubu afungiwe aregwa ivyaha vya genocide yakorewe Abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwakoreshejwe. Yafashwe amazi imyaka irenga 25 arondegwa. Ingingo yo kumurungika Irahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga. Iyo ngingo ijwi rya Amerika rifite igikopi ivuga ko Kabuga vyemejwe kwamagara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza yarusha muri Tanzania vyo bangamira ubwigenge n'amagara yiwe. Gushikubu itarike azurungikirwa ko Irahe hamwe n'urubanza rwiwe ruzotangurira ko niziramenyekana gusa umucamanza afise ugo rubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko nizo ngingo ziri mu vyerekeye dossier y'urubanza rwa Felicien Kabuga. Umujyango ibuka uharanira inyungu z'abarokotse onyabwo kujyakorewe Abatutsi Felicien Kabuga kekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu Rwanda. Aisha Ke Naftari umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka mu Rwanda yabwiye BBC kwifatwa rya Kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo yongera ko kwico baciza kuri ibuka ariko yozanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Yamara abunganira umutama Kabuga baheruka gusaba ko yoburanira muri cyo gihugu cy'u Burundi kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza. Maître Emmanuel Artet umwe muri bo yandikiye umucamanza Carmel Agius atwara Sentare ya Woni iri arusha muri Tanzania asaba ko uwo mukambwe yoburanira mu Burundi. Yasiguye ko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashizweho zo kwirindikiza cy'umugera wa corona bikaba byobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru. Basigura kandi ko Kabuga atashobora gufungirwa yarusha kubera indwara zibangamiye amagara yiwe. Abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ndwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira n'ingoga. Ikindi kandi bari bavuze ko kumujana yarusha ari ukurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe. Bavuga kandi ko ingingo yo kumureka kaburanira mu bihugu bya Buraya iyo nafasha Sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Icyo bikoze Sentare iri yarusha yari imaze gutangura imyiteguro kugira ngo mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Iyo Sentare iheruka gushiraho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Yarusha muri Tanzania asanzwe hariyo n'abandi bahoze arabashikiranganje canke abakuru mu gisirikare ca kera cy'u Rwanda bagirizwa ivyaha by'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na Sentare ariko bakiri yarusha kuko n'ibihugu bya Buraya birimo imiryango yabo vyanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cabo. Abo bagira ku 10 ubu batunzwe nawo ni yarusha. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo n'aha tuyasoreje, ndabashimiye mwese mwayakurikiye. mbararikira kandi gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, yegeranijwe na Facile Gabehu. Igihe mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.